muri kumwe na Roger Nshimirimana kisero kya televiziyo ku Gasaka TV bige guca Burundi. Uyu munsi rero nagira mfate kano kanya k'iminota mike. Iminota mike ya cyane yo gushima nshimira cyane aba bantu bakurikira aho bari biyumve. Aho bari biyumve televiziyo ku Gasaka TV n'abanyagihugu imaze kugarukirako. Barantumye barantuma ati mudushikirire umuntu bita muri Rwangirike mubwire ko ibikorwa uri murakora n'ukuri Imana irabibona izobandanya kuguhezagira. Ngo mushikirire kandi umuvyeyi yitwa Nduwayo Robert ahereye muri Leta Zunze za Amerika n'uyu Rwangirike ahereye muri Leta Zunze za Amerika ati mubashikire mubabarira muti ibikorwa muri kumurakora mwadukoreye twebwe bene igihugu ngewe mwaduserutse ko mu bihe bitoroshe Imana ibaho umugisha. Timudushikirire abana bantumye b'abanyeshuri ati mudushikirire uwo bita Kabura Pasikazi yashoboye kudusubiza ku ishuri adusubiza ku ishuri twari twabuze ingene dusubira ku ishuri ati nawe Imana imuhezagire Pasikazi Imana imuhezagire. N'undi muvyeyi yari aho wanaho nikora nyine ngo mudushikirire uwundi muntu yashoboye kubakira umuryango utishoboye ati mudushikirire uwo bita Dusabe Esther ari muri Australia. Dusabe Esther aho uri hose wumve ko ikiza wakoze wakoreye umwene gihugu araho n'umumama wavurije umwana ariko ntivyakunda kwabaho Imana iguha umugisha n'ibikorwa wakoze birashimwa kandi byarashimwa. Ku Gasaka Web TV rero irashimye bose badahengeshanya kugira iki gukurikirana ibiganiro byayo n'abakora ibikorwa byerekana urukundo bafise mu guhindura amateka mu guhindura ubuzima bw'abantu aho nikora. Televiziyo ku Gasaka Web TV mu kurangiza irashimiye uyu no kwita umudirekiteri generale consultant yitwa Nyandwi Ruben ingene adahengeshanya mu kwiyerekana mu bikorwa byo gushyigikira nawe televiziyo byo gushyigikira ibi bikorwa byacu byashyizweho mu ntumbero yo guhindura isi mu ntumbero yo guhindura imibereho y'abana bariya. Turashimye cyane nanjye ndishimiye na Jenisi nogenda nishimiye ndishimiye cyane kashimye Imana ikomeza kunzigama kandi kanshoboza mu kurangurira ibikorwa Imana yanjeje mu kurangurira ibikorwa by'urukundo ibikorwa bitoroshye bisaba kwitanga. Nongera kandi gushimira staff Emmanuel, Firjance, Dusare, Prosper, Steve, Lionel, Youfes, Chage Boniface ingene badahengeshanya mu gukora batiziganya iki gikorwa bagikora bagikunze. Mumenye ko mesheza ami tuzohembwa mu ijuru tuzohembwa n'Imana. Murakoze iraho muba mubahuye.